I was born ready.
Mm.
Ndabyiteguriye neza kandi surtout nka The Ben ndamwemera tureke kuvuga ngo kubera aje hano.
Mm.
Sanze nkunda n'indirimbo ziwe urumva.
Mm.
Kimwe gusa birangyoheye kubona tuzoba tugiye kuri stage imwe.
Mm.
Hama turamwiteguriye.
Mm.
Ko ndazi nawe kwa kazi mugabo natwe turamwiteguriye bimwe bibi bidasanzwe.
Mm.
Yego.